ayicabananga ke mina ne acha asicabananga ishem ngadla abo you know caviar sushi but ayila ayicabananga kufana nokuthi mawune nkinga nami kusho ukuthi inkinga yakho uhlale nayo hlala nayo ayicabananga.